Ngafunde rema uthaka lo no Hagen Kenneth Hagen kodwa nje mina i soundness of my preaching ivela ku Jimmy Swaggart umlungu kodwa ngiyamthanda ke lo mlungu ngoba wazithulula ngizokushelela kule ncebo ngixuba ne sociological knowledge. Where do we go from here? And where do we come from? Ngijabulile baba uJoba ukuthi usihabulise uyabona usithi fa ngokuthi lebandla lisuka ngoba njalo manje oshumayela ebandleni ngifuna ukwazi legama lalebandla liyini. A presbyter is a leader in the church. Lebandla produce ama leaders. Manje lama leaders are independent. Imqondo yabo ayithengiwe. Ngoba into yangikhipha IFCC, statement esasho at Robert ongasekho eField ePitoli. What I don't believe in the leadership of a black man. Avalelisa kwa IFCC njengoba ngiqala iChristian Churches Fellowship. Ngoba ngiyayazi into enginayo, angidingi ukutshelwa umlungu ngizwa la ngekhathi. Kuthi nento lenyakazayo lakini uma ngibona izinto zihambi kahle kumasipala meya angidingi ukutshelwa ipolitiki phela ithi how things should be where I stay. Politics come from police plus ethicos. Police where I reside, ethicos how things should be. So abantu kumele bakhulume inhlalonhle yabantu abefundisi. But abekho abantu abablank njengabefundisi bese becatsha ngebhayibheli. Abekho abantu abayingozi bonke abathi luda njengabantu abantu befanele ukukhuluma bangavulumi. Ngakhuluma kulo mhlangano.
Yes.
Ngezo umuntu ethi preach it, Bishop. Amen. Hallelujah. Abantu abayingozi yilaba ababona izinto zonakala. Kodwa bathula ngathi ababoni futhi abezwa. UNkulunkulu akabekanga osopolitiki. Bakhona, bakhona eBhayibhelini wena ma, bakhona. Romans chapter 13, bakhona. Bakhona uDaniel mayichaza imibuso, ngiyanihabulisa nje ngiyadlula. So that ukudlula kwami kube nomthelela. UDaniel mayibona imibuso, ubona ikhanda legolide. Ubona uNkulunkulu efika entabeni yaseSinayi athatha ethi that say the Lord. Ekhulumela yena athi ngikuJehova kuvutha umlilo oqhepha amatshe. UIsrayeli wasaba babona intaba ishuna bathi Mose kwenze njani? Wathi uNkulunkulu uyasukuma ezulwini uza la. Bathi uma kunje sasuma kuyoba njani mayefika? Batshela uNkulunkulu akeza tshela wena kwaqala isifuba sesiliva. The era of the prophets. Ufuna nina befundisi niboni level yelani khona. Ningabi impela abayenda house ku government. Asikwazi umdokotela uhulumeni wezwela kithi ngoba sitshengisa ukulapha kuye. Asimkhole uNkulunkulu esimkhonzayo. Sivitha uhulumeni akasenze lutho. Asibizwanga uhulumeni. Khokulela kulo muntu okubizile. Think independently. Angeke ukwazi ukuinvent izinto ezobonakala ma uncikile. Kwasuka abaprofethi sophetha uSamuel. Bathi abantu hey sifuna inkosi njengezinye izizwe. Nkulunkulu wabanikeza iKing Saul amathanga ebronze. Bonda bezitha defeater lapho ke kwi kingdom structure kaNkulunkulu kwi organogram kwi hierarchy ye leadership kaNkulunkulu amakhosi angamathanga ebronze ngenhla kwawo kunaba prophet yini nje lidimothayo. You lose your identity because of your behavior and funa ukumakheleke icebo obo usaba. Kuthe maphetha amakhosi ba revolt abantu bafuna ukuyiphatha kwaqala umbuso wemleze yensimbi last corner e democratic era to be so strong outside. It takes a yensimbi, iqinile kunegolide, iqinile kunesilver, iqinile kunebronze. God ivelu ilo. In other words, I want to tell you, kuthi swele khanda, kuyaphansi, ubu strong may unity buya ngokwanda. God ivelu nama morals ayemba weak. Then says was in elbama naselozitha. Yothetha phaya. Oh lapho uyathitsiza. Ngesikhathi revolta bekubafuna nabe independent njenge South Africa. Ngabiza lo munye ngathi shosho voza la mitshele. Nina jikana umswati aphathe njengoqueen abe above abe pa excellent kuyi politics. Nibe no governor osayinwa uya recommend. Angangeni yena abe upresident wepolitiki. Nina tshata bangisende monarch. Ngoba ama values ase strong. Ningafaka le unionism iunite abantu under the monarch. Ngoba uma uya phansi ayesha amavelu. Uma uya phezulu iyanyuka ivelu. Baba bancane abantu. Uma ubiza nje abantu esotweni, kuwe twenza umongameli, ngabe le tende elincane bongeke ehlaleke. Which is not wrong, but we must doctor it njengento ezankulu kuhle. Sibuyisele ama morals. Osopolitiki baphethe intuthuko. Thina siphethe singama custodians emoral regeneration. Angisho le interfaith, ngisho yamaKrest. Ningixolele. Hallelujah. Umbuso selo ozayo noma uyakholo noma awukholo. The compromise. Okuzofika kuthiwa hayi ANC no EFF asivumelane nawe NFP, nawe IFP asihlanganeni siphathe sonke. A compromise leadership. Ubumba nebronze ngeke kumume. Akuyishona ilanga kusemile uJesu uyabuya uyokuphahlaza njengetshe. UNkulunkulu akayifuni into zama-compromises. Either uyabanda noma uyashisa. That's God's way. Asingene kuqala ngento ey'ntathu. Number one, iku-Genesis 50 baba usithole uyosala uyihlaziya. Ixesha lami limukile nabantu bakhathele. Kodwa ngaze ngikhulume bekhona umuntu olalayo ngabe kuyaqala la emsini. Khulume Orlando wena baba waseJoburg bekukhona lapha last year celebrate out June 16. Akekho olalile. Khuluma ngo-4 ntambama. Wena kunomoya ogcwele ungalala njani? Ufundele mfowethu uqale verse 17 kuye verse 20 uGenesis 50.
UGenesis chapter 50 verse 17 to 20. Niyakusho kuJosefa ukuthi ake uthathelele abafowenu isiphambeko sabo nesono sabo ngokuba bakwenzela okubi. Manje siyacela ukuthi ake uthathelele isiphambeko sezinceku zikaNkulunkulu kayihlo. UJosefa wakhala besakhuluma kuye. Base befika nabafowabo bawa phansi ebusweni bakhe bathi, "Bheka siyizinceku zakho." UJosefa wayesethi kubo, "Ningesabi, kanti ngisesikhundleni sikaNkulunkulu na? Yebo, nina nangi songozela okubi, kepha uNkulunkulu wakuceba kwaba kuhle ukuba akwenze kube njenganamhla asindise abantu abaningi."
Ungashintshwa i-opposition kuyicebo uNkulunkulu akunike lona. Ungavumeli intimidation ne-isolation ikujike entweni oyikhulelwe. Ungavumi ukumiskhera ingane oyikhulelwe ngoba ubona izitha zikusongozele. Wabatshela lo mfana engenamali, engena-affluency, engena-support. Wathi ngibona iy'thungo zenu ziwa la, zikhothamele sami. Ngoba abantu ababheki into engaphakathi, babheki i-external appearance. Bamthatha for granted, but ngeke sitshelwe wuwe awuyona i-first born. God, this is not